awungiselithi emfethu diamond sister proof ngamanje mina nginale mpahla kuthiwe anxiety gine anxiety manje mingizofika mfethu ngiqotsheni masikontwane onencane mfethu eyithengele nje i-diamond sister iyazi ukuthi izohlala nama artist cabanga nje intwana mhlawumbe na 13 ifike kuwena ethi kusethi ngiboneke manje ithi ngiboneke ukuthi isithini ngaphinyathini lapho ngisakubona ukuthi ni-right yini mase ngakhali mfethu ithe fethusekele oyize ingakhali mfethu ingashayele yashayanisa ingayishayele yashayanisa mfethu sound exciting cela-ke mfethu diamond sister proof please.